he mea tautoko nā te māngai. Hei Pāho.
This program was made with funding from New Zealand On Air.